tusubiye kubara mutsano ngira ndabahani kaze duhera ya makuru mu gisata cha politique nkuko na impejeje kuca ku masonga leta ya CNDD-FDD nta burenganzira ifise bwo kubuza imiryango yiciwe abayo mu bwicanyi bwo mwaka w'1993 kubibuka ivyo bishikirizwa n'urongoye urunani Sefor Arusha mu gihe hari imiryango yiciwe abayo ku ishure gisumbuye ryo mu Kibimba bamaze imyaka itatu batemeregwa kuja ku cibutso kunamira ababo. Frederic bamvuga inyumvira agahamagarira nyabuna leta y'u Burundi kwisubira ko ikibuka ko abarundi bafise ibikomere byinshi.
Ubwa mbere ndababazwa n'ingene abarundi tuguma inyuma yakahise ikatugora gutumbera akazoza ariko kazodukiza. Ego twarabuza abacu kandi abacu bagumara abacu katuguruza kubibuka igihe cyose tuba tubifuza kubibuka nk'uko biri mu isi yose kuko umuntu wawe n'uwawe ahuzi ko yaguye urafise uburenganzira urafise itegeko ryo kugenda kumuraba kuko ubuzi ko ari hari. Leta ibihari nta burenganzira ifise bwo kukubuza kugenda kugarukira kuwawe kuko ni uwawe imbere y'uko leta ibaho ni uwawe. Ibiro biriko biraba bihaze imyaka itatu ko leta ibuza abantu bayitwa ko bari abatutsi bapfiriye aho kwibubu leta aho bagarukira ko kumwaka bavuga bati ni leta y'abatutsi niko baca babifata. Ariko nkavuga nti iba leta y'abatutsi iba leta y'abahutu iba leta y'abatwa ni leta ndikuvuga iburiza kubandanya iragi ry'ibintu byabaye cyane cyane mu ntumbero yo guhumuriza imitima y'abarundi. Ubwa kabiri wambajijwe ati mbe none Arusha bivuga ku iki? Arusha yari yatanze intumbero yuko abantu bose babuze ababo twiyumvire cibutso kimwe amatora turahurirako. Mugabo mu nyuma hari abantu bavuze bati none jewe ko naburiye umuntu inaka nzagana kuri icyo cibutso kinsigurira iki kandi umuntu wanjye yagiye inaka kuko burya ni hake hatari abantu babuze ababo mu bintu bijyanye n'ikumirana n'amacakubiri y'amoko. Ariko icyo kintu cyashyizwe n'abantu benshi cyane cyane nk'abantu muri ya genocide ntibagishyigikira intumbero ya byose niyihe? Ni uko turondera ukurekuriranira ugusubiza hamwe imitima igasubira kuja hamwe hako tuguma turaba inyuma turaba imbere gutya inyuma ntihatubuze iyo tuja kuko ubuzima buracabandanya. Icyo nohanura leta noyibwira nti nabona leta ndakwinginze umenye ko igihugu gifise ibikomere byinshi abarundi bafise ibikomere byinshi abahuta batotsa batwa turafise ibikomere byinshi inda umviriza ibyo bikomere by'abandi naho uvuga uti yuta koze ngo murabahutu muriko muratwara ni byiza mugabo mwibuke ko akahise kacu abahutu batwara abatutsi batwara harimo abantu bariko barapfa harimo abantu bapfuye mwibuke ko umuntu afise uburenganzira bwo kwibuka uwiwe reka wabuze uwiwe amuhe agashugwe agenda mugarukireko.
Mu gisata cy'umutekano naho abantu batatu ni buruganda rwa FPA rwashoboye kumenya ko bishwe mu gihugu mu ndwi twaraye dusozereye bwo bubisha bwabaye mu ntara zibiri mu zigize igihugu babiri nabo mu ntara ya Cibitoke ubundi umwe nawe nuwo mu ntara ya Mwaro. Eric Niyonzima.
Abantu batatu bishwe mu gihugu mu ndwi heze harimo abagabo babiri batwara ibiziga bimanitse ku giti mu murima uri ku mutumba na zone buzirasaze muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke. Ariko wa gatatu heze amakuru ava Mugwi avuga ko biboneka ko babanje gutemagurwa imbere y'uko bamanikwa ku giti abajeje intwaro bakaba bace batanga itegeko ryo kubahambisha hatabaye amatozo. Kuri uwo munsi nyine wa gatatu umwana yitwa Ntirampe Alfred w'imyaka 13 yaratubara ikiziga mu ruzi Kaniga rugabura imitumba ya Bugera hamwe na Gatsinga muri komine Ndava. Amakuru ava muri komine Ndava avuga ko uwo mwana yiba yishwe akubiswa amahiri. Ayo makuru nyine abandanya avuga ko yari amaze iminsi ine yarabuzwe irengero.
Eric Niyonzima, tugukengurukire dusimbire mu ntara ya Makamba tukivuga ibijanye n'umutekano. Ubusuma bwo mu mirima buri monogoje muri no minsi muri zone ya Mukungu komine Nyanzalake. Ivyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu baho bamenyesha ko ubukene buri mu bantu yoba ariyo ntandaro yigwirirana ry'ubwo busuma. Inkuru tuyibaze Danny Claire iratwumva.
abavuga nyina FPR mu banyagihugu muri zone ya Mukungu iherereye muri komine ya Nyanzarake bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ubusuma bwo mu mirima bavuga ko buri ku murindi udasanzwe ahiwabo imirima y'imyumbati n'iri kiribwamo cyane muri ino minsi nk'uko bivugwa n'umwe mu banyagihugu baho anatanga n'uturorero twa vuba
ku munsi wa kabiri rero ndwi twari turangije tariki cumi n'indwi umuntu yasanze ahantu barimye mu ngobe mu gace kitwa ngobe umurima wo se umyumbati niye gitarishiwe kuri mizibiri zose zamukowe zarayizimbwe mu ijoro n'imbuto z'ibikoti bace bagenda bazitwaranye hama ku munsi wa kane naho nyene tariki cumi n'icyenda umuntu yarimiye ahantu bita inamba ku musozi wa Rukambare naho nyene basanze imirima y'imyumbati bayizimbwe mbere yoyo bayisomye mu ijoro basanga batumuye aho nyene mu murima hagati
inzara isongerwa isibe n'ubukene biri mu banyagihugu vyoba biri inyuma y'ubwo busuma bw'imonokoja ahi Mukungu kubw'abanyagihugu baho
kandi ibyo byose bitumwa n'iki bitumwa n'inzara nyinshi iri mu banyagihugu ubwo bukene bwugarije imiryango myinshi muri kino gihe niyo mpamvu abenshi bashobora bahitamo kujya kwiba mu mirimo y'abarundi ugasanga nk'umurima wose bawusoromeye rimwe
abo banyagihugu muri zone ya Mukungu basaba abajejwe intwaro kubafasha bagahagurukira ubwo busuma bavuga ko bwabaye ndansi FPR ikaba itararonka abajejwe intwaro haba muri zone ya Mukungu canke muri komine ya Nyanzarake iyo zone iherereyemwo kugira bagire ico babivuzeko
Dani Claire iratwumva tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye n'amakuru twabateguriye nari nababwiye mu ntango z'ano makuru abanyagihugu barenga 1,800 ni bahuye n'imyuzurira y'amazi muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi bari biteze kuronka ifashanyo ya PAM kuri uyu wa mbere batashe imvumure biturutse ku ruhagarara rwatejwe n'urongoye iyo zone mu gihe abanyagihugu bari batonze ngo bahabwe imfungurwa uwo mukuru wa zone yabagomoreye ko imbonera kure zibabuza kubitora ngo kuko abatsindiye isoko yo gutanga ibyo bifungurwa boba bariko barabizimbako abanyagihugu co kimwe n'abariko barabitanga bavuga ko umukuru wa zone yoba yabikoze ku nyungu ziwe bwite ido nido na Onesime dushimagize
abari ku rutonde rw'abategerezwa guhabwa ifashanyo ya PAM bangana n'1,860 bakaba ari abahuye n'ibyago by'umuzira w'amazi muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mugihe bari baramutse baja kwakira iyo mfashanyo y'ibifungurwa kuri uyu wa mbere abanyagihugu co kimwe n'amashirahamwe yatsindiye isoko yo gutanga ivyo bifungurwa baguye mu gahundo babonye urongoye iyo zone Yohani Muyoboke aje arongoye umugwi imbonerakure zije guhagarika ico gikorwa yagize amashirahamwe yatsindiye iyo soko yo gutanga ivyo bifungurwa kuba ariko babitanga ku giciro kinini ni mugihe abanyagihugu bari batondanye udukarata bahawe na PAM turiko amafaranga angana n'150,000 y'amarundi umwe umwe maze bagatora ibifungurwa bihuye n'ayo mafaranga nk'uko umwe mu banyagihugu baraho abitwiganira
umunyagihugu wese afise karte irimo amahera 150,000 bamuha amahera mu minwe mugabo n'agakarte agenda gusumisha wewe agiye gusumira cyangwa amari kide atanga agakarte kuri iyo sosiyete nayo irakibika agakarte ikaduriza kwishyuza muri PAM rero n'umunsi kubera kare byarabitanga ba musitanteri na ba shefu de zone babihagarikira shefu de zone aho yataha afite n'ibihumbi 200 cyangwa 300,000 musitanteri yararonkako ujya wese yararonkako mugabo ubu ntibishoboka amasosiyete izo ni abantu b'iwawe baza kubitanga bakongera gukorwa danza mu rutiki iwawe yeni kiri byapfuye niho ingorane zabereyemo shefu de zone agati ibintu namutanga ngo se gikeri iwanjye ntacyo nifuza atangiye ati dayeri mwe rumuhamu bidandaza kugiciro kininiya
baba abanyagihugu babujije gutora ivyo bifungurwa canke abariko barabitanga bavuga ko Yohani Muyoboke umukuru wa zone Gatumba yaje kuburagiza ico gikorwa ku nyungu ziwe bwite ngo ivyo biciro bitari hejuru y'ivyo mu masoko bemeza kandi ko bisunze ibiciro bahawe n'ishyirahamwe PAM ivyo navyo nk'uko twavyiboneye ikiro c'umuceri bita mu Tanzania bagitaka ku mafaranga 400,050 uri munsi w'uwo bakawutanga ku 400,400 ibiharage bita kinure ikiro catangwa ku 300,600 intete z'ibigori ku 200,650 ku kiro ifu y'ibigori ku 300,000 ifu y'imyumbati ku 200,900 amavuta y'amakoto iri itiro ku 10,000 aya mamesa ku 800,000 ikiro c'umunyu ku 300,350 mu ruganda rwa Rupia twagerageje kumenya icyo Yohani Muyoboke umukuru wa zone Gatumba ashikiriza kuri izo mwagiriza ko yahagaritse icyo gikorwa ku nyungu ziwe bwite ariko ntitwashoboye kumuronga
Urakoze Onesime dushimagize na nabiciye ku masonga mu ntango zano makuru ikibanza cahoze ari kibuga cishiramwe cy'umupira w'amaguru mu Burundi cahindutse ishamba rishobora kubamwo n'inyamaswa ico kibanza kandi cahindutse kuburiro ndetse kigasa naho cahindutse n'ubwiherero hejuru y'ibyo byose ico kibanza cinyegezamwo abagizi banabi Josiane Muzaneza
Ikibanza cyahoze kirimo ikibuga cy'umupira w'amaguru cishira hamwe FFB mu gisagara cya Bujumbura uyu munsi gikikijwe n'amabati ayo mabati ariko arabura hagati muri ugo ruzitiro rw'amabati habaye ishamba ibiti hamwe n'ivyatsi n'ivyo bihabarizwa ico kibanza uyu munsi uwavuga ko cyahinduye ubwiherero ntiyoba yihenze cabaye kandi ikuburiro ry'imyanda itari mike ivyo bikaba byemezwa na bamwe mu banyagisagara
Iki banza cyahoze stade FFB cyarahebye ku buryo nuvuga yuko nk'ubonye hasigaye hari igisaka ibyo tuma urabona neza neza ko ari igisaka cigendera
hari kubutire n'amabati nyine nka kurya ko ku isoko nta kindi kintu na kimwe kiri ko kirahakorerwa ivyatsi vyarakuze ibiti inyuma rero n'umwanda nyene uko nyene nta kintu na kimwe kihakorerwa abarengana niho bihagarika niho no kwituma umwanda mukuru byose birahabera
ico kibanza rero uretse ibikoko bishobora kuba byibereyeyo n'abantu rimwe rimwe ubona binyegezayo hakaba hashobora no kujamwo inkozi z'ikibi
none gashobora ko ari gipfura rishamba bazi bajya abana nabo bo mu ibarabara b'abahungu b'abandi bose bazi kupfa kera iyo bibye umuntu uko baturunga hariya n'ubu rero ntibyobura
cyumva icyo cyose bafite umuntu ari manyoka umuzira rero yose ngira nta muntu arara indani kwera wameze nabi kizeyeyo
icyo kibanza gisanzwe gikikijwe n'amahoteli akomakomeye mu gisagara cya Bujumbura leta y'u Burundi yakigurishije ku ishyirahamwe Toyota Burundi amasezerano y'ubuguzi yatewe ku mukono kuwa kabiri Ruhuhuma 2013 cyari cyagurishijwe imiliyaridi zirenga zine ishyirahamwe Toyota Burundi ryategekanya kuhashinga ihoteli y'akarorero yategerezwa kuba ifise inzu zibiri bita etage zibangabanganye kandi zigeretse inshuro 15 imwe imwe hejuru y'icumba c'amakoraniro mpuzamakungu ishyirahamwe Toyota Burundi ryanategekanya gushyiraho ikibanza cyo mu kuzimu gihagarikwamwo imiduga n'ibindi iryo shyirahamwe rikaba ryategekanya ko ibikorwa bimara imyaka 3 gusa uyu munsi imyaka ikaba ibaye 10 muri ico kibanza atani inzu y'inkoko irahashingwa
Josiane Muzaneza urakenuye hagati aho leta y'u Burundi isaba ishyirahamwe Toyota Burundi ryari ryaguze ico kibuga kugisubiza uko cari kimeze imbere y'uko kigura mu nama shikiranganje yabaye tariki 19 uku kwezi yemeje ko Toyota Burundi byagaragaye ko kuva ishikirizwa ico kibanza atakintu cakozwe atari ugusahura ibikoresho byari bikigize inama shikiranganje ikaba yahisemwo gufuta amasezerano y'ubuguzi hagati ya leta na Toyota Burundi igacisubira kuri ico kibanza kuri kira Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi
ubushikiranganje bwaciye bushiraho umugwi w'abahinga na ukaba warikoze ku bindi bisata bya leta kugira ngo batererane ivyimviro uwo mugwi waharuye ko leta yoriho ibi bikurikira agaciro k'inyubako zabomowe amahera ico kibuga cyari kwinjiza agahombo ku matagisi n'amakori indishi y'akababaro hamwe n'amazi yakoreshejwe urwandiko rusaba n'amashikiranganje bikurikira kwemeza ingingo yo gufuta amasezerano y'ubuguzi yafuswe ku igenekezwa rya 2024 rusama mwaka wa 2022 kwemeza ingingo y'ifutwa ry'urupapuro ndangatongo rwanditswe ku ishyirahamwe Blue Tanganyika yafashwe ku igenekezwa rya 2024 rusama mwaka wa 2022 kurihisha Toyota Burundi amahera icyo kibuga cyari kwinjiza amatagisi n'amakori yari kwinjira n'indishi y'akababaro kugira icyo leta ivuze ku cyumviro cyashikirijwe n'ishyirahamwe Toyota Burundi kimwe n'icyo kibazo cyotorerwa inyishu mu mwumvikano inama shikiranganje imaze guca hirya no hino ku rwandiko yashikirije ibi bikurikira amasezerano y'ubuguzi yarafuswe cyo kimwe n'urupapuro ndangatongo ubu iryo tongo rikaba ryasubiye mu minwe ya leta gutorera umuti icyo kibazo biciye mu mwumvikano ntibigikunda kuko igihe cyavyo cyararenze. Biraboneka ko ishyirahamwe Toyota Burundi ryari rifise umugambi wo konona gusa kuko icyo ryakoze cyonyine kwabaye kubomora ibyari bihari ribijyana kubikoresha ahandi. Gusubiramo guharura agaciro k'ibyabomowe cyangwa gutegeka Toyota Burundi gusubiza inyubako uko yari imeze imbere yo kuyigura. Gutegeka Toyota Burundi kuri ibyo leta yatakaje be n'indishyi y'akababaro.
Nshuti namwe.